Vinera uguma muri we akambere inshuti akaramata abakomeye batabaye inshuti zo mwisi zikadusiga wanegeye amatwi uranyumva mwami urakomeye hari impamvu intera kuguma muri we akambere inshuti karamata abakomeye batabaye inshuti zo mwisi zikadusiga wanegeye amatwi uranyumva mwami urakomeye wambereye
icyubahiro urakomeye wambereye mwami